Nibyo kuri umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaravumereye ko ikibazo cy'igitoro agiye gifata mu ntoki. Ibyo muri iki gihe turabona rimwe kiraboneka ikindi gihe nikiboneke kikaza gikwiye ikindi gihe kikaza kidakwiye ariko twakwizeza abarundi yuko ubigitoro gihari cararanguwe ku bwinshi ariko kiri mu bubiko bw'igihugu muri Tanzania. Intambanye nini rero ninge ni igitoro gishika hano mu Burundi. Mubiko bw'Itanzania kiriho twarabonye twagiye turabona intambanyi aho muri ya ntumbero yuko hari abarundi bamwe bamwe batagira umutima wo gukunda igihugu nk'uko bibereye usanga bareka kuja kukizana bafise uburyo bwo kukizana amakamyo manini manini canke abakizana bakagiha amastasiyo amwamwe canke bakabikora baraba bagira nkunzi. Icyo intambanyi nyamukuru rero ihari ningene kiva muri Tanzania kigashika hano mu Burundi agahamagara n'abene gihugu ahubwo abo babishoboye abagwiza tunga bafise uwo mutima wo gukunda igihugu ko bogira umwete bakakizana ku bwinshi ariko rero nubwo bimeze uku leta nayo ntiyicaye ikwiriye gukora byinshi kugira ngo izo ntambanyi zive mu nzira babandanya bakora kimwe mu biriko birategurwa hariho gutegura kubaka ububiko bw'igitoro hano mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo kize kirabikwa hano mu Burundi gucyo bagiye kuzana ikindi abari iki cyo kiba kirakogwa mu mwanya w'abagiye kukizana.